N'ịga n'iru n'ịgbaso uzo nakwa ọganiru na ezi mmekọrịta nke dị n'ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo, ụlọọrụ ministri na-ahụ maka chieftaincy matters nakwa obodo dịgasị iche iche achịkọbago ọnọdụ n'Ogbunka bụ ebe a nọ wee rọpụta ndị ga-anọ n'isi dịka ndị PG na ndị dịgasị iche iche na be ha. Chief Joseph Chukwubeze, President General, ebe Maazị Kingsley Ezue bụ Vice President General, Reverend Canon Hyacinth Onwaso bụ ode akwụkwọ Izugbe, ebe Felix Ike bụ Treasurer bụ onye odebe ego, Ugochukwu Okoli bụ Public Relations Officer, Prince Chika Ebuha bụ Provost 1, Maazị Fidelis Obi bụ Provost 2, Alex Igbokwe bụ Provost 3, Joseph Ebocha n'ebe a wetara anyị akụkọ ka anyị sonyere n'udo.
N'okwu o wepụtara tupu amalite ntuliaka elu maka ya bụ nrọpụta ọchịchị nke ndị ụlọ ọrụ sitere Anambra State Ministry of Local Government, Chieftaincy na Community Affairs nke onye ndu ya bụ Maazị Tony Onyekomelu na Ome, ka onye jibọkwa President General nke Ogbunka Development Union ODU bụ Dọkịta Josiah Okoli, onye kọpụtara ka o si rụọ ọrụ n'afọ atọ e nyere ya ọkwa ọchịchị na ya bụ obodo, kelere ndị otu ya na ya so rụọ ọrụ, ndị otu ngalaba ODU n'ebe dị iche iche nakwa ndị nọrọ onwe ndị ọzọ maka inye ya nkwado n'ọchịchị. Ọ kpọrọ oku ka e nyekwa otu nkwado ahụ nyere ndị ahụ a rụpụtara ọfụ iji hụ na ha gara n'iru mee karịa ka ndị ọzọ megoro n'ọkwa ọchịchị iji hụ na udo gbanyere mkpọrọgwụgwụ na ya bụ obodo. N'okwu ya na ya bụ ọgbakọ, ka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neville Uchendu, onye kọwara na udo dị mkpa maka mmepe obodo na mpaghara ebe ahụ, kwunwere njikere ọchịchị Gọvanọ Soludo dị iji hụ na ihe ka o si kwesị bụ nke were ọnọdụ n'obodo dị iche iche na steeti a. Onye kọmishọna na-ahụ maka agrikọlchọ na steeti a bụ Maazị Foster Ihejiofo, onye sitere obodo Ogbunka, kelere Dọkịta Okoli maka ịgbaso iwu na-achị obodo Ogbunka dịka onye ji ọkwa PG nke 13 na ya bụ obodo, site n'otu ahụ mezie ka ndị obodo Ogbunka bụrụ ndị na-enwe mmasị n'ihe gbasatara obodo ha. Na ntụnye nke ya, ka ọ na-etokwa Dọkịta Okoli maka ime karịa ka a tụrụ anya n'ọkwa ọchịchị, ka onyeisi oche ndị otu titled Chief n'obodo Ogbunka bụ Chief Ernest Onyakalusi kwere ndị ahụ a rọpụtara ọhụụ nkwado ndị obodo Ogbunka na ya bụ ọgbakọ, ka Izugbe ndị obodo Ogbunka nọrọ kelee Gọvanọ Soludo maka ya bụ ọrụ okporo ụzọ sitere Ogbunka gaa n'Ọfịja ma rutu Akpụ, ya nakwa ịrọpụta otu nwa ha nwoke ka o soro na otu Anambra State Executive Council site n'obodo Ogbunka nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South. Abụ Joseph Egbocha maka Akụkọ Ụwa.